Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami, dao yami, ayikolana.